Njengamanje bese ngikutshengisile ukuthi opende bami engabe ngibahlanganisa nalezi zinto zami lezi sibale sayisagcina ku 35. Ukubala ke mngani kungahamba kubaleke kuze kugcine kuyinamba eziningi ezinkulu. Inamba kodwa wena ufuneka ujwayele ukugcina kuyona njengamanje ngoba usamncane mngani u100. U100 mngani awuthi ke bizokutshengisa la eshadini enginalo ukuthi inamba igcina ku100 uzibukeka kanjani zona mngani, you understand? So kuleli shadi leli lami ngifuna ukuthi ngikusonde sele mngani khona uzobona kahle ukuthi kwenzakalani. Okay mngani. So kuleli shadi ke sine inamba zethu ke la. So ngizokujengisa mngani ukuthi sibala kanjani. So la mngani u 1 lo. Kube u 2 wethu, u 3, u 4, u 5, u 6, 7, 8, 9, 10. Size la sithi 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20. Siqhubeke mngani. Okay, awuthi ngibale kanye nawe. Sithi 20. Awuthi ngikhombe ngalokho. 20 bese sithi 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36. 37, 38, 39, 40. Let's see, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 61, 62, 63, 64. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. Basically, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Uyabona ke mngani, ukubala uzigcine ku100 akunzima ngaleyo ndlela masuku azi ukuthi ubale. Mngani, ukube wena nje zonke izinsuku uzofike ubale lezi number lezi uzufike ku100 njalo every day, uyibala njengeculo. Eklasini ngiyacabanga ukuthi mingabe nifunda nyabaliswa kuthiwe 1, 2, 3, 4, 5. Wonke umuntu mngani. Mngani, zama ukufunda lezi namba khona uzokwazi ukuthi ubale uzugcine ku100. And futhi njengoba sesifundile namhlanje esifundeni sethu, usuyakwazi ukuthi ubone ngendlela ukuthi sifika kanjani kubone ngengqondo ukuthi sifika kanjani kulo 100 le esikhuluma ngawo. Okuchaza ukuthi u100 ichaza ukuthi sizoba nalabo pende laba bami abaningi esobabala sibale size sifike ku 100. We understand mngani? Okay ke mngani. So singiyazusa ke ishadi lethu lana. Oh, imake mngani, ngifuna ukutshengisa ukuthi yabona la ekugcineni la masithi 91 ngesiZulu la besizothi amashumi ayisishiyagalolunye. Amashumi ayisishiyagalolunye nanye, amashumi ayisishiyagalolunye nambili, amashumi ayisishiyagalolunye nantathu, amashumi ayisishiyagalolunye nane, amashumi ayisishiyagalolunye nanhlanu, amashumi ayisishiyagalolunye nesithupha, amashumi ayisishiyagalolunye nesikhombisa, amashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalombili, amashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalolunye, bese sithi la ikhulu. U100 ngeZulu sithi Kulu. Okay, mngane, mengabe abantu ekhaya noma abantu ngakini befuna ukudlala ngawe bathi yini ikhulu? Siyobatshela ukuthi ikhulu u 100 iphela. Ngithi wena uzobe usowazi nje. Okay, mngane. Sisake lokho sibuyele ke khona sizobona kahle la screen sethu. Sibone yonke into futhi esiyifunda. Okay, mngane. So, okay, ke mngani, okwamanje ke ngesifundo sethu sokufunda ukubala sesiqedile mngani. Ngicela mngani bengabe usukhohliwe futhi uthi kubalwa kanjani, ngicela ubuye. Ubuye futhi uzoyibuka le video khona uzokwazi ukuthi kubalwa kanjani mngani. Kubalulekile kakhulu mngani ukuthi ukwazi ukuthi ubale. Ngoba mase ukwazi ukubala mngani, uzobe usukwazi ukuhlanganisa. Uzobusukwazi ukufunda ukuthi uhlanganise, ukwazi ukufunda ukuthi ususe. Angithi mngani uyakhumbula uma uthunywe esitolo, uthunyiwe ekhaya, uthunyiwe esitolo ukuthi kumele ubale ushintshi. Angithi mngani ngoba mengabe ungabalanga ushintshi ungasuthethiswa. Angithi mngani futhi angithi uyakhumbula nawe ukuthi uma uphiwa imali ufuna ukwazi ukuthi unamalini onayo. Khona uma usufika esitolo uzokwazi ukuthenga malini mngani. Uhambe uye ekhaya ucele. Ekhaya bakutshengisa imali. Mebekutshengisa imali ubatshele ukuthi ufuna ukwazi ngemali mngani. Uzobona ukuthi kwesinye isikhathi imali uyibona i-R1 kodwa kwesinye imali iba kwesinye isikhathi imali iba u-R10. So manje ukuze sihlanganise kuzofuneka u-understand ukuthi u-1 lo sihlanganise u-1 abangakuze kuphume u-R10. Mngani wami bheka i-video yami ekhuluma ngokuhlanganisa uma ukuthi awazi ukuthi ngikhuluma ngani. Mengabe ngithi excuse me, ngabe ngikubuza ukuthi o-1 abangaka basinikeza u-R10. Okwamanje mngani mina sengiyahamba ke ngithemba ukuthi ukhona okufundile namhlanje kwisifundo sanamhlanje. Ngithemba ukuthi mengabe ukuthi khona futhi okunye ongakuzwa kahle odinga ukuthi uqeqetheliseke kona, uzophinde futhi mngane ubuye uzobuka ukuthi uzoyibuka futhi le video ufunde kabanzi futhi again ukuthi kubalwa kanjani. Until next time ke mngane, ngiyabonga kakhulu ukuthi ubuke. Sale kahle.